wabona bakhona emakhaya okhuluma ngomthandazo uDlamini niyamazi kanza kwethu. Hey, namhlabeni empizi indaba zesicitho. Isicitho senza kanje. Uma ubanjwa isicitho, umzimba wakho uyaluma. Unyanya into engekho. Ugcaba nemuntu othandana naye. Awufuni ukuba nabantu ekhahleni lesiningi. You understand? Uvune nezindwendwe labusweni bakho. Phuphe kabi, phuphulele imuntu esisa abe angekho, phuphulele imuntu esimame abe angekho. You understand? Phinde futhi ke bekanti ukuba uhamba yintwala lanhloko yakho amakhwapheni yonke indawo. Uyabona manje. Uthi bekanti nje awukho kahle kubantu. Uyakubona mosilo. Isicitho ke leso. Ufuna usikhiphe izinto engiyibalile lapha bengizenza kuphi lapha emfuleni. Kulwakhipha isicitho noma usekudeni noma ukho nami. Ngaba ushiposhi uthele kancane. 5 liters shiposhi. Lithi into tozatshiya shiposhi. Ufake spirit, sayi mahead, libovu. Ufake lusayi lwatokolosho. Ufake icanda phakathi uphihlize. Usageza emanzi ahambako. Ubona ugeza, ugeza. Umageza 3 days. Ufake ikhandela libovu elimnyama laphakathi. Akhetha amakhandlela lawo amabili elimnyama nelibovu. Uwakhanyisela amakhandlela. Ushiye kanjalo bisele mbali sicisi sicisi into ekhona ngaza ukuthi esibhizi kakhulu kube kube nesithunywa isithunywa naso sifendile ezahlukene kumuntu sekwenza ukuthi ungazwani nabantu uphupha ukukhulekela abantu futhi ikhadi lingapheli kuyashiyana but into eyiningi ufuna uzibheke uzihlole ubone ukuthi yingahlehlelena eyinkinga kuphi empilweni yakho uma amadlozi ungawanaki ungawalandelele ayadistroy yonke into adistroy umshado adistroya amalobolo yonke into yena senda mosa. Ngiyabonga ngokukhona ekhaya ngifonele ngizokwazisa kabanzi ngifonele baba.